ngikuhlezi nje kune drama endlini.
Ubhuti wakho wahamba wacabana no Mamkhulu.
Uke waboshwa kahle kahle ukuthi ashaye uMamkhulu ngesigubu se 2 liters esifrizile sine ice.
Nelore kitswe ke sike ka khula muntu ke go ba le kontle.
You are attracting bad men in your life. Ke bona ukula o tla o latellang if ha o mamela.